shina ki kuna domin sana'a matan aure gaki kunan dinki domin si sana'a al'umma duk sun yi godiya sardauna matasa gaisuwa
iraba garin jama'a sardauna
Shima ya girma na general sana abacha